Bana, tumuai tuvai z'amaso uhoraho ni wowe mana ni wowe byose bihanze amaso watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro
What to be there?